We need to move more people.
Huh? Move more people.
It's what we are doing.
Nakuja kuona vile mmesukuma. Mnajua hii
So lunch mnaungia hawa jamaa? Mnaungia shilingi ngapi?